sifuna ukuphinda ngegoku sisebenzise oluya hlobo lokufumana uphawu lombuzo kodwa ke ngoku siza kusebenzisa amava ezibalo lento kuthiwa yimathematics ngolwimi lesingesi izibalo ke kusetyenziswa onobumba namanani ukusombulula ingxaki imibono kunye nobudlelwane phakathi kwezinto makheke ngoku sicinge ukuba singabubonakalisa njani na ubudlelwane phakathi kwelacala langasekhohlo kunye nalacala langasekunene kwisikali sethu siyazi ke ukuba isikali sethu siyalingana macala loo nto ke ithetha ukuba ubunzima bezabhokisi kweliyacala langasekhohlo buyalingana nobunzima bebhokisi kweliyacala langasekunene makhe sijonge ke ngokuba sinantoni na kweliyacala langasekhohlo kweliyacala sinelaphawu lombuzo siphinde sibe nezabhokisi zintathu zinobunzima buzikilogram ezintathu masizibhale ke nazo sitsho silibhale eliyacala langasekhohlo ngokuthi sinophawu lombuzo sidibanise ezabhokisi zintathu sijonge ke ngokuba sinantoni na kweliyacala langasekunene kweliyacala sinezabhokisi ziyi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sizibhale ke nazo ngokuba sinebhokisi eziyi 10 ngasekunene siphinde ke sijonge ukuba yintoni kanene enye into esiyaziyo siyazi ukuba isikali sethu siyalingana macala loo nto ithetha ukuba xa sidibanisa oluyaphawu lombuzo nezabhokisi zintathu zilingana nezabhokisi zilishumi ngasekunene loo nto singayibonakalisa ngokuthi sibhale uzilingana nobiza ngokuba yi-equal sign ngolwimi lwasemzini sibe ke sikwazile ukwenza le nto kuthiwa yi-equation ye-mathematics ngokuthi sibonakalise sidibanisa isithathu iyonke loo nto ilingane neshumi umbuzo ke ngoku ngokuba singenza ntoni na kule equation yethu ukuze sifumane olaphawu lombuzo ukuba lilingana nabani na sibonile ke kumzekelo wethu odlulileyo ukuba sifuna ukufumana uphawu lwethu lombuzo kufuneka sisuse ibhokisi zibe ntathu kodwa ke ukuba sisuse ngasekhohlo qha isikali sethu asizokulingana loo nto ithethe ukuba kuza kufuneka sisuse kuwo omabini amacala ethu esikali masizisuse ke zibe ntathu kweliyacala langasekhohlo siphinde sizisuse zibe ntathu nangasekunene ngokwezibalo ke siza kwenza kwalaa nto yokuthi sithabathe isithathu kulaa equation yethu macala masiyibonakalise loo nto ngokuthi sithabathe isithathu kwi-equation yethu kweliyacala langasekunene kunye nakweliyacala langasekhohlo kweliyacala langasekunene isithathu nesithathu siza kuhlabana loo nto isishiye nalaphawu lombuzo kodwa kweliyacala langasekunene siza kuthabatha isithathu kwishumi sitsho sishiyeke nesixhenxe loo nto isinike ukuba ngaba uphawu lwethu lombuzo lulingana no-7 loo nto ithetha ukuba ngaba iphawu lwethu lombuzo laa bhokisi yethu inophawu lombuzo ilingana neebhokisi ezisixhenxe kweliyacala langasekunene